ifeoma na love Chineke na nebe ino nwanne mo bakwara uba o ifeoma Chineke na nemere umu ya odiri onye puri mera ya mancha shai Ifeoma lelele, oyoyo, goribe.